Ana, come on, Zunia, Zunia, Zunia.
Nana, Zunia, Zunia.
Zunia, 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 Romania, ya.
And yeah.
Hande, sta, pasi, de, de, ya.
Oh, no, I just saw to.
Nancy, de, de, ya. Yere, Zunia, Zunia.
Oh,
yeah. Mmm, 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 mmm,
mmm,
mmm, mmm, mmm, mmm, mmm, mmm, mmm, mmm, mmm, mmm, mmm, mmm, mmm, mmm, mmm, mmm, mmm, Vaya, ya, ya. Luz, vida, vida, vida.
Again, again.